ubushikiranganje bw'indero bufatikanije n'ubushikiranganje bw'inyubako bwarabenyesheje yuko bwiye gusanura amashuri y'uburaro mbere abiga muri ayo mashuri y'uburaro bakongerekana. Ibyo rero nibyo twarabikoze kandi twarabishikirije mbere no ku maradiyo kandi twaramaze no gutangura kubishyira mu ngiro. Aha kugira ngo simvuge amajambo menshi notanga akarorero kamwe gusa. Hariya mu ntara ya Gitega ku ishure bita Sainte Therese benshi bazi ku izina rya NF mu gice cya kabiri nyene ibyo bikorwa byo gusanura byaciye bitangura. Yavuze ati mbega none koko muzotuza igitigiri cy'abanyeshuri muzokwakira mu mashure y'uburaro. Naho nyine novuga nti ego cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ni ukuvuga mu kwezi kw'icenda dutanguye umwaka w'ishure abanyeshure baja mu buraro bazokwiyongera. Tuzorenza ko ibihumbi bitanu kubo twahora twakira mu mashure y'uburaro. Mu majambo make iyo umwigisha yarose akazi arazana dosiye mu bushikiranganji bw'indero tugaca tuyirungika mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi kugira ngo ahembwe. Hari igihe rero bishika ugasanga mu vyo abwiza kuzana ntiyazanye ibikwiye. Muri ico gihe ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ntibuheza ngo bumuhembe. Iyo umukozi rero uyu canke uriya abonye yuko atarahembwa aca aza kutwitura hanyuma akazana ivyankenerwa vyose tugaca dusubira kwandikira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kugira ngo bihweze dosiye yiwe bamuhembe. Ariko muri kino gihe ndiko ndavuga nta n'umwe nabona yaje kutwitura atubwira yuko yatevye guhembwa. Noca asaba rero aba bafise ingorane imwe n'izo ahubwo ko boza kutwitura hanyuma bakatwereka koko bazanye dosi ikwiye kugira ngo duce tuvuga n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi baheze bahembwe. Nagomba nkosore gatoyi yuko ivyo vyigwa bitakuwe mu vyahora bikorwa kuko ico gisata ca mate statistique ni gisata gishasha abacize bazotangura gukora examen d'etat muri uku kwezi kw'indwi twimirije. Murumva rero yuko ntavyo twakuyemo kuko ni gisata gishasha gitangura ahubwo vyari mu nteguro yuko ico gisata mu vyo gikora muri examen d'etat hajamwo igifaransa n'icongereza kugira ngo tugarukire ururimi mu gihugu cacu. Ariko rero hariho n'ibindi bisata ari gisata bita math physique n'igisata bita biochimie cellulaire bimaze imyaka myinshi biriko birakora ubwo rurimi rw'igifaransa n'icongereza ntivyakorwa muri examen d'etat. Nico gituma rero uyu mwaka twabonye yuko muri mate state naho nyene batokora icongereza n'igifaransa. Ariko tukavuga tuti mu ntumbero y'ubushikiranganji kugira ngo tugarukane akanovera mu bijanye n'indimi muri ivyo bisata vyose vy'ubuhinga mate physique mate state na biochimie cellulaire ko tworaba ingene batangura gukora igifaransa n'icongereza. Ariko ivyo biri mu nteguro si ukuvuga yuko twabihagaritse. Abize muri ico gisata bita fatete kenshi wasanga bize imyaka mike idahuye n'iy'abaja muri kaminuza bize. Wasanga nk'umwigisha yigiye ivyo kwigisha umutesis agiye kongera ko imyaka ibiri y'ibijanye na gestion. Aho rero harabaye ikosa ugasanga baciye bamuha diplome A2 kandi yize imyaka ibiri ya gestion. We bagaca afata ngo yize imyaka ine ariko muri iyi myaka ine tukamwibutsa yuko haba harimwo imyaka ibiri y'ivyo kwigisha n'imyaka ibiri y'ivya gestion. Nico bituma rero haciye hafatwa ingingo yuko abize mwene uko kuntu badashobora kuja muri kaminuza kuko nibaba bafise ubumenyi bukwiriye kugira ngo bashobore kuja muri kaminuza. Kandi haciye hajaho itegeko ry'umukuru w'igihugu ribuza yuko abize izo nyigisho baja muri kaminuza kuko zari inyigisho zateguwe muri ca gihe twari tuvuye mu bihe by'intambara. Bategere rero yuko ubumenyi bafise budahuye n'ubwo boja muri kaminuza nico gituma babujijwe kuja muri kaminuza imbere yuko nishuko kibazo nagira mbaze ntange umuco nibyo haraciye imyaka mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi dufashijwe n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi dutunganya ikibazo cyo guha akazi abigisha bivuye rero ku buryo tuba dufise bwo gutanga akazi k'abigisha hari igitigiri twama duha akazi buri mwaka ariko ico gitigiri iyo ihejeje kuronka akazi hariho n'abandi bigisha usanga bavuye mu kazi kubera imvo icangiriya bisaba yuko tubasubiriza muri uwo mwaka nyene iyo rero hageze yuko dusubiriza uwitavye imana canke wagiye gukora kandi kazi duca dukoresha kwa rutonde nyene rw'abakoze ikibazo nta wundi muntu tuza kwinjizamo ngira ngo abakoze ikibazo mwaka uheze barabibonye yuko twabwiye tuti ukabona uwundi muntu arosa akazi akagucako uzoca utubwira uca utunganirizwa rero icyo namubwira nuko na twebwe twavyihweje turi kumwe n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi turabona koko ko kuguma dutunganya ikibazo muri vya bindi nyene kandi n'abato icyo kibazo batararonka akazi twabonye yuko harimo ahubwo no gusesagura ariko bituma twavuganye yuko guhera mu mwaka uza nimba hari abakoze ikibazo kugira ngo baje kwigisha ibiharuro batarashikirwa tuzobanza gukurikiza urwo rutonde nyene imbere y'uko dutunganya ikindi kibazo tukazogitunganya abo bari barindiriye babanje kuronka akazi no muhumuriza rero yuko bari basanzwe bari ku rutonde w'iki kibazo twakoreje umwaka uheze nimba ibyo bize bizoba bikenewe muri umwaka w'ishuri tugiye gutangura ntibazosubira gukora ikibazo ahubwo rutonde nyene nirwo tuzoca dukoresha kugira ngo turabe abashikiriwe kuronka akazi ibyo kubera amagume igihugu cyacu caciyemwo harageze igihe abigisha baba bake leta igafata ingingo yuko n'abatigiye ibyo kwigisha ibaha akazi mbere icyo gihe hoho n'abatari bafise diplome barashitse mu mwaka w'icumi leta yarabahaye akazi kandi mbere n'ubu abatari bake baracariko barigisha ni muri icyo gihe nyene abo wasanga batize ibijyanye no kwigisha bafise izindi diplome barose uburenganzira bwo kuronka akazi ko kwigisha ati rero asaba yuko abo badafise urupapuro rwo kwigisha baronka umushahara canke amagrade abajya bavyigiye ivyo rero dufatiye ingene inyigisho zitunganywa n'ingene akazi gatangwa no mumenyesha yuko atari uko bigenda igihe uri kurakora akazi k'ibintu utigiye ntushobora gufatwa co kimwe n'umuntu ariko akora akazi yigiye yatanze akarorero yavuze ko ari umu atruwa acatanga akarorero kuko yofatwa nk'umudesis nagomba ndamubwire yuko ubu ntariko arafatwa nk'umudesis uko ariko akora ibyo atigiye hamwe n'uwo mudesis yoza gukora akazi k'umu atruwa nawe ntiyofatwa nk'umu atruwa baca bamufatira munsi uko aba ariko akora ibyo atigiye aricyo gituma rero twamusaba yuko ahubwo yobandanya amashuri muri ibyo yigiyemo hanyuma akaronka iyo diplome yifuza kuri urwo rugero yifuza nibyo ikigo FLE bita fondation cyahora gifasha abigisha kugira ngo bashobore kuronka ingurane ku nyungu novuga itabavuna cyane ariko ibanki nkuru y'igihugu imaze kwihweza ingene bahora bakora yaciye ibona yuko bo kwitunganya neza kugira ngo bubahirize gusumba amategeko y'ibanki nkuru y'igihugu niho rero muri uko kwitunganya neza baciye bahitamwo gushyiraho ishyirahamwe rimwe twita cooperative microfinance izohora rifasha abigisha kuronka ingurane ariko rero nabamenyesha yuko iryo shyirahamwe FLE leta y'u Burundi yari yararihaye uburyo kugira ngo abigisha bashobore kuronka ingurane ku giciro kitabavuna. Ubwo buryo leta yari yarashizemo bwangana n'imiliyaridi zibiri n'ibihumbi amajana umunani niyo rero yasahiriza kugira ngo abigisha bashobore kuronka ideni ritabavuna ku nyungu novuga itari y'umurengera cyane. Muca mwumva rero yuko mu gihe fure igomba kubyara irindi shyirahamwe habiza kubonamwo habiza kubonekamo muri iryo shyirahamwe rishasha uruhara rwa leta, kuko leta yashyizemo izo miliyaridi kugira ngo abigisha bashobore kuronka iyo ngurane. Rero kugira ngo leta ishobore gutanga umuntu aja mu rwego nshingwantwaro w'iryo shyirahamwe rishasha si ingingo y'umushikiranganji w'indero gusa, ahubwo nyabuna n'ingingo ya leta, ariko umushikiranganji w'indero agasabwa gushikiriza icyo twokwita note leta kugira ngo ifate iyo ngingo. Ibyo rero umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi twarabikoreye ko turasaba abarongoye iryo shyirahamwe Fred ibyangombwa kugira ngo dushobore kubishikiriza leta hanyuma leta ifate ingingo. Kandi muri iryo shyirahamwe Fred barabidushikirije turabisesangura, ariko dusanga koko harimwo agahaze. Nicyo gituma twaciye tuvugana n'iryo shyirahamwe yuko bosubira bagahinyanyura ibyo bari batungikiye kugira ngo koko birungikirwe inama shikiranganji bitosoye neza hanyuma inama shikiranganji ishobore gufata ingingo. Rero muri uyu mwanya turiko turavugana nobamenyesha yuko batwemereye yuko muri iyi ndwi tugiye gutangura yuko bazoduha ibyo bikenewe kugira ngo mbere tubanze tubirabire hamwe hanyuma tubishikirize inama shikiranganji ibone gufata ingingo yuko koko leta iserukirwa mu iryo shyirahamwe rishasha cyangwa yuko leta idaheza ngo iserukirwe. Murumva rero yuko turiko turavugana neza n'abarongoye iryo shyirahamwe kandi ko batwemereye yuko muri iyi biza ibyankenerwa bazobitorosa kugira ngo iyo dosiye itere ija imbere. Mwatubwiye muti mbega abigisha bo kwizera yuko muri ubu buruhuko icyo kibazo kigiye kuva mu nzira. Murumva yuko dosiye aho ikigeze ntirashyikirizwa n'inama shikiranganji, kandi nk'uko mubizi leta ikaba yimirije kuja mu karuhuko. Murumva yuko muri ubu buruhuko icyo tuzokora ni ugushyikiriza iyo dosiye inama shikiranganji hanyuma ibonye bibereye iciheza iyishyire ku rutonde rw'amadosiye azokwigwa n'inama shikiranganji. Murumva rero yuko abigisha bo kwizigira yuko icyo kibazo kigiye gutorerwa umuti. Uwundi mwizigiro uri hehe? Nuko abarongoye iryo shyirahamwe Fre bamaze iminsi bagira ingendo hanze zo kurondera mbere abandi bosahiriza iryo shyirahamwe Fre kugira ngo baronke amafaranga yo guha ingurane abigisha. Baheruka mu rugendo n'ubu bimirije kuja mu rundi rugendo kugira ngo amashyirahamwe atandukanye asanzwe atanga ingurane ku isi ashobore gufasha kugira ngo abigisha bashobore kuronka iyo ngurane. Murumva yuko ibiriko birakorwa atari bike kugira ngo ibintu bihinduke ko kumwigisha asubire kuronka ingurane nk'uko byahora. Si ibyo gusa murantunga, hariho n'umurwi wagiyeho urimwo abarongoye ibanki nkuru y'igihugu, urimwo abari mu bushikiranganji bw'indero, urimwo abavuye mu bushikiranganji bwa mbere kugira ngo babaze ibibazo byose iryo shyirahamwe ibyo bikeneye n'ingene babona bazotunganya iryo shyirahamwe rishasha kugira ngo koko umwigisha asubire kuronka iyo ngurane. Rero murumva yuko umwizero uhari yuko abigisha bagiye gutunganirizwa bagasubira kuronka ingurane. Murakoze.